Style moja kali inafanywa na makuu toka east hadi west, basi show me how you do. Cheeky dance, cheeky dance, cheeky dance, cheeky dance. Style moja kali na washo vile utadu, unaweka mkono mbele unatingiza mguu. Style moja kali inafanywa na makuu toka east hadi west, basi show me how you do. Cheeky dance, cheeky dance, cheeky dance, cheeky dance. Yeah, dance kali kwenye street nikifanya na furai, nina move nina songa inafanya na jidai. Niko on, niko zone, niko lock, niko top, kila mtu wanasema mindo. Yeah, one king, one don don. Kamna hivi basi mini kutole form. Pesa mingi kwa mfuko zinafanya na jidai. Niko high, niko fly kama sky. Style moja kali na washo vile utadu, unaweka mkono mbele unatingiza mguu. Style moja kali inafanywa na makuu toka east hadi west, basi show me how you do.